ndabashimiye cyane kuba muri ko murakurikirana ibyo ngiye kubaganirira kandi ndasaba imana ngo ibandanye ivugana namwe nizera ko nivyo maze kubaganiriza hari ico biriko birabafasha hari ico vyabafashije ngiye kubandanya ku kuri cha kibazo kivuga ngo mbe gukwizera Rukirisu ni umuti canke n'ingorane hari ivyo maze kuvuga ariko n'ubahacariho ibindi ico ngira mvuge rero muri kano kanya nuko kwizera Rukirisu atari uko abazungu si ukwizera kwagenewe ubwoko kanaka ni ukwizera kwagenewe abantu bose kuko abantu bose bari mu ishusho y'Imana kandi Imana ibashakira gakiza bose nta bwoko buruta ubundi mu maso y'Imana ariko rero ukwizera Rukirisu samareba si ibintu bimeze nka maji kugira ngo kugira ikimazi mu miryango mu gihugu bisaba yuko abakwakiriye baba bahindutse nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba ndagaruka ku kibazo kimwe gikunda kubazwa n'abantu b'incabwenge cyane cyane babaza bati ni kubera iki Afrika igwiyemwo abakirisu ariko ikabikenye kurusha ibihugu bitarimo abakirisu benshi ariko byo ugasanga birateye imbere birumvikana ko abo bantu babaza ico kibazo biteze baba bari biteze ko ukwizera Rukirisu kuza nihinduka giyiza iyo bataribonye rero niho baca bumva bacitse intege bagaca bavuga bati bwa bundo ukwizera Rukirisu ntaco kumaze bamwe rero baca bihuta bagaca baca urubanza bakavuga bati ukwizera Rukirisu ni ngorane ntaco kumaze nikintu abazungu batuzanyemo kugira ngo babe baradusamaza gutyo badutwara ubutunzi bwacu natwe ducurisa umutwe mu byo gusenga abandi bakavuga bati abanyafrika bagize ingorane kuko bataye ibyizego by'abasekuru baza kwizera sekuruza w'abazungu aha baba ariko bavuga Yesu bati dukuye guheba iby'abazungu tukagaruka kuri basokuruza bacu tukizera abansetwe bacu tukareka kwizera Aburahamu ba Yakobo kuko bariya ngo naba abazungu reka mvuge gutya mu majambo avunaguye ukwizera Rukirisu si uko abazungu ntiguturuka mu bazungu burya ugiye muri kahise usanga guturuka muri Aziya ntiguturuka iburayi muri Aziya mu bwoko bwitwa abayuda abayuda si abazungu baratandukanye kumbure hari ababitiranya ariko si ubwoko bumwe iyo bavuze abayuda abarabu abazungu hariho ubudasa hagati y'iyo migwi itatu washaka abegeranye cyane n'abayuda hamwe n'abarabu kuko baturuka kuri Aburahamu iyo uravye muri kahise k'ishengero washaka uhereye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya uza gusanga abanyafrika baronse ukwizera Rukirisu imbere y'abazungu Paulo niwe yashikanye ubutumwa iburayi ahantu hitwa Makedonia na gace ka ruguru y'Ubugiriki Paulo niwe yashikanye ubutumwa mu gice cya 16 mu vyakozwe n'intumwa ariko ukiri mu gice cy'8 niho tubona umunyafrika wa mbere avugwa muri Bibiliya yakiriye agakiza kandi yari umuntu w'umutegetsi bamwita muri Bibiliya bamwise inkone y'umunyetiyopiya yari umuntu w'umutegetsi muri leta ya Etiyopiya y'ico gihe maze yari yagiye Yerusalemu hanyuma Imana iramugendera ariko arasoma ibyanditswe by'abayuda icituma intumwa Filipo abariwe amusigurira hanyuma aramubatiza igihe uyu muntu mvuze iyi nkone y'umunyetiyopiya yakira agakiza Paulo ubwiwe ntiyari bwakizwe kuko Paulo yakijijwe mu gice cy'9 ibyakozwe n'intumwa none rero tutabanje kuja kure naho tugiye no muri kahise k'ishengero naho nyine turabibona amashengero muri Afrika yabaye amashengero akomeye cyane imbere yuko iburaye haboneka amashengero akomeye icatumye gusa Afrika ishengero ritabandanya ritera imbere rwose ni vyabaye mu kinjana 18 aho Islam ivukiye hanyuma turetse nivyo turabona ko Imana ifise umugambi wo guhezagira amahanga yose iyo bavuze amahanga yose sa amahanga y'abazungu gusa n'amahanga y'abantu bose n'abirabure barimo kuba abazungu rero batagihurumbira ugusenga cyane uyu munsi birafise insiguro kandi sizo byabateje imbere nta muntu atezwe imbere no gukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka mu vyukuri ivyo kuva mu vyagakiza kuva mu vyukwizera Rukirisu vyagize ingufu cyane mu bazungu kuva aho bakiriye inyigisho z'abavuga ku Imana itabaho atheism vyabaye cyane cyane mu kinjana ca 18 n'imbere yaho gato ariko cyane cyane biza gukomera gose mu kinjana cy'19 kubandanya n'ikinjana cya 20 ariko binjiye mu kuvuga ngo Imana ntibaho baramaze imyaka myinshi ibinjana bitari bike imico yabo iri kwiringirwamwo n'ingeso zituruka mu ijambo ry'Imana no kuvuga ko hari ibintu bakora uyu munsi bakabikora nk'umuco ariko ukurikiranye muri kahise vyaturutse mu ijambo ry'Imana umuntu yigishijwe kutiba akavyigishwa n'umuvyeyi wiwe kuko umuvyeyi yavyigishijwe na sekuru wiwe sekuru akavyigishwa na sekuruza wiwe uwo sekuruza akaba yavyigishije abana biwe kuko yari umukirisu abo bana bakabigenderamwo bakabiha abana babo abo nabo bakabiha abana babo uje kuraba aba bana b'uyu munsi usanga ivyo kwizera bataka ibirimwo mugabira ijambo ryo kutiba uravyo rya Jeriva ryaturutse mu ijambo ry'Imana hanyuma tugarutse rero kuri cha kibazo cha Afrika abazanye ukwizera Rukirisu muri Afrika baba misionari baba vuga butumwa ntibara abakoloni bazanywe n'urukundo bakunda abantu muri rusange Imana yabakoze ku mutima kuko bumvise ko hariho ikindi gihugu ikindi gice cy'isi ubutumwa butarashikamwo bivanye n'ibikorwa by'abaza kwiga uturere tutari tuzwi abo bita ba explorateur maze ivyabo bantu baza kwiga utwo turere bashika bavuga iwabo bica bituma abo ba missionari bumva nabo bafise obligation hari hitegeko libategeka riva mu ijambo ry'Imana libasaba kuja muri ivyo bihugu kuvuga ubutumwa washaka benshi baje ahantu batazi benshi ntibanasubiye inyuma bapfiriye ino cyari ikintu kigoye cyane kwari ukwitanga kurenza urugero kubitiranya n'abakoloni no gukora ikosa rinini cyane hariho uturere tumwe tumwe babayemwo n'imva zabo zirino iyo uravye benshi muri bo kuri izo mva ukaraba imyaka bavukiye ko mwaka bapfiriye ko usanga bapfuye bakiri bato cyane ingorane gusa yabaye nuko baje mu gihe n'abakoloni nabo bari ko baraza ivyo rero vyatumye hari abaca babitiranya kandi nabo nyene ubwabo hari igihe vyabagora kumenya ingene bo gukora neza kubera intwaro yabitwara aho hantu bari yabiganjwe n'abakoroni hariho imitego batezwe hariho ibintu bitagenze neza by'ukuri ntawo bihakana mu bice bimwe bimwe nzobisigura neza ariko muri rusange abamisionari bari batandukanye n'abakoroni ntibazanye ijambo ry'Imana kugira ngo baduhume amaso aho vyashitse nabihenze bagakoreshwa nabi n'aba bakoroni canke abakoroni ubwabo bigize abasigura butumwa baracurika ijambo ry'Imana kugira ngo barenganye abanyafrika mu majambo make rero novuga yuko vyarashitse mu bice bimwe bimwe haraduka abazungu bamwe bamwe barakoresha nabi ijambo ry'Imana ariko ivyo ntivyakozwe muri wa mutima w'ikimisionari wa mutima w'ikivuga butumwa niko uko n'uyu munsi yari abanyafrika bakoresha nabi ijambo ry'Imana kugira ngo bagirire nabi bene wabo bagakoresha imirongo yo muri bibiliya kugira ngo basigurube gito bariko barakora abandi nabo bagasigura bibiliya nabi kugira ngo basopa abantu babatwara utuntu twabo bakabagira karima rirenze bakabahendesha ibinabiriya kugira babatwara utuntu twabo abantu bakoresheje nabi ijambo ry'Imana ntibatuma iryo jambo ry'Imana riba ribi iryo kosa ryakozwe rero ntiryo kwagirizwa ubutumwa ntiryo kwagirizwa bibiliya ntiryo kwagirizwa ukwizera Rukirisu wanashaka niga ni hake vyabaye kandi vyakozwe n'abantu bake naho vyashitse iyo abantu bakoresheje ikintu ciza bakagikoresha mu gukora inabi none icyo kintu ciza gishaga gihinduka ikintu kibi mbega umuntu afashe ikaramu akaricumita uwundi rikamukomeretsa none bica bituma iryo karamu rihinduka ikintu kibi canke ububi buri kuri uwo muntu yarikoresheje nabi nashaka guhanura abantu rero bafatira kuri bimwe na hera ko bavuga ngo Afrika ngo irakenye ngo kweri ngo abakirisu benshi bumve neza iyo biva ubukene bwa Afrika ntibuva mu ijambo ry'Imana ubukene bwa Afrika burafise ahandi hantu buva kandi nkuko namaze kubivuga bimwe mu bintu bigoye Afrika bituruka mu vyizerwa vya kera ibyizerwa bituruka muri bimwe by'abasokuruza biboshe ubwenge bw'abantu bamwe bamwe n'abakirisu barimwo bagaca bagira inyifato zituma Afrika idatera imbere nk'uko yategerezwa ico kibazo ni kirekire nzokibandanya subiye kubashimira ndanabatera intege ngo nimba ya majambo abagirira ikimazi mugerageze ntagarukire kuri mwebwe hariho n'abandi bipfuza kuyaronka kugira ngo abafashe Imana ibahezagire Imana ibakomeze Imana ibagirire neza.